bubane na twe ari kuko tamera kose isize mu maboko yawe ari kuko tamera kose turi mubishingizi
Sinful God, living dead.